Nā ara, ka wea, au ki te kāinga. Aotearoa, ki ngā maunga.
Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country roads, take me home to the place.
Au ki te kāinga.